obingelela ke ngumfoko amathanzima ke namhlanje ngithiya ngiphendula abantu kakhulu abanenkinga kakhulu besisakhuluma ke ngomuntu ongena oyisithunwa waphenda wangenwa idlozi bafowethu ke lo muntu lona kusho ukuthi uthatha both side ungenwe yithunywa zasekhaya koyise nasasekhaya konina kusho ukuthi lo muntu lona ke usuke ethethe ikhwama zonke indawo mhlambe kunyanga noma ngabe isprofit manje ke bafowethu inkinga esuke ibe khona kudingeka ukuthi umuntu la akwazi ukuthi yonke lento ihamba kanjani ngoba laba abantu abadala basuke benza umsindo kuyena phezu kwakhe ngoba kusuke kokunye kusuke kunezinto ezingazange abangazange bayilungise kahle abantu abadala abane abasekho emhlabeni besaphila manje yonke lento seyivuka seyivuka kuwe manje kuyinto enzima kakhulu ethanda ukuthi abantu badide kanti iyahambisana abantu abanenge ngiyabona abanenkinga efanayo kodwa manje abasathembi bantu ezweni sebehambe kakhulu uthola ukuthi umuntu inkinga yakhe akayazi ukuthi iyini kodwa uyasibona isithunywa sikhona uyalibona idlozi likhona futhi kodwa manje ukuthi le nto ilungiswe kanjani kunzima okwakuqala kakhulu ngiyafisa ukuthi before umuntu athole usizo noma ngabe ubani asuka amsiza baqale bahlale phansi nixoxe nibonisane ngoba kunezinye izinto ezidinga ukuthi umuntu uxoxe naye umbonise ngoba le ndlela akuyona indlela elula idinga ukuthi umuntu abekezele futhi iyamdinga ukuthi uthandaze ubekezele noma ngabe kunzima kufanele ukuthi uthandaze ngoba uma ungayeka ukuthandaza kusho ukuthi emhlabeni uzohluleka kunezinye izinto vese ongeke ukwazi ukuzibalekela ezidinga ukuthi uyimele ukwazi ukuhamba until uzulithola usizo bafowethu ngithembe na wonke umuntu onesifiso sokuthi ahlale phansi nomkhulu uyafona noma uze esigodlweni sihlale phansi ngaphandle kokuthi ngusize noma bese uyahlola na wonke umuntu osumbonile ukuthi angakusiza hambe hlala phansi naye bese umxoxela noma bese agulela noma akuhlolele noma isangoba noma ngumthandazi abe siyakuhlolela ke ayibuka inkinga yakho leyo nto leyo kuyinto enzima kakhulu iyahambisana futhi ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi sebehambe kakhulu belifuna usizo kodwa mina ngithi yebo ngiyavuma ukuthi bahambile kodwa ke abantu kufanele babekezele ngoba kunamazwe amaningi mhlambe kunezinye izinto ezingakwazi kulunga la eSouth Africa ezingalunga eMozambique noma ezingalunga eSwaziland noma ezingalunga ngaphandle kwamazwe that's why ubona abantu abaningi abazinyanga mhlambe abadumile basuka la baye ngoba ngaphandle kwamazwe bezama ukuthi bayekhulisa ubunyanga noma bayekhulisa idlozi lakhe noma ekhulekisa amandla akhe.